se wakire shimwe ryanje ikunezeze mwami wanje mana yanje mana nkuru mana nzima ushobora byose wakire ishimwe ryanjye ikunezeze mwami wanjye
ndaje Yesu ungirire neza ndaje Data mu bikari byawe
Data,
oh, because